mugihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazora bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa.
Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo bagenzi, n'umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza. Ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza cy'uyu munsi kitubwira igihe kidasanzwe ishengero ry'Imana ryigeze gucamwo, yewe ry'amageragezwa adasanzwe. Igihe kidasanzwe ishengero ry'Imana ryigeze gucamwo, igihe cy'amageragezwa adasanzwe. Bagenzi, nk'uko tumaze igihe tubibona, twarabonye ukuntu Imana yaremye abantu mu buryo ibakunze cyane, ariko kubera umugwanizi yari yamaze kuboneka, yaradometse azana icyaha ku isi mu muntu, maze amaze kukizana gitoranya Kayini. Kayini yica Abeli, urupfu narwo ruba ruraje. Kubera yuko abagahini babandanije bagwira, byatumye isi itera yononekara, maze ubwiranda mu bantu burabura. Yesu rero yaje kugira ngo agarukane akanovera kubwiranda, yongere areme mu mitima yacu ubumana. Kandi Yesu ibyo amaze kubikora, yaciye asiga ashizeho ishengero ryiwe ridasanzwe. Aravuga ngo, ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kwa Data ntamujyanye. Yesu aravuga ngo, rero ishengero nshizeho ritegerezwa kubakwa muri njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nicyo gituma twabonye yuko ikintu cya mbere kiranga ishengero ry'ukuri dukwiye kurabira ko ni uko ryizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe. Ariko bagenzi, mu gihe cya Efeso, igihe Yesu Kristo yari amaze kugenda mu ijuru, haciye atangura kwaduka abandi bantu bigira Abayuda atari bo, batangura kugwanya inyigisho nzima. Bagenzi, mu gihe cya kera hari hari Abisirayeli hamwe n'abantu b'abanyamahanga, ni kuvuga zari impande zibiri zonyine. Yamara kino gihe hari hamaze kuba impande zitatu zidasanzwe. Hari hari abapagani batemera Imana, batemera na Yesu, ariko kandi hariho n'abandi bigira ngo bemera Imana ariko bagahakana ubushobozi bwayo mu guhakana Yesu Kristo n'ikimazi yadutangiye rimwe gusa Imana ibababarire cyane. Uyu munsi udasanzwe naho turaraba mbega inyuma ya Efeso ishengero ryaciye rigenda gute. Dusenge. Mwami, shimwa kubura ukundo rwawe, hezagirwa kubw'ijambo ridasanzwe ryawe uyu munsi, ubwira uduha amahirwe yo kumviriza. Mwami, turakwinginze ngo uduhe kuritahura. Mwami, bana n'abafise indwara zitari zimwe, kugira ngo wewe umuremyi wabo ubahe kumererwa neza. Mwami, abantu bafise ingorane zitari zimwe, iyi si tuyibayemwo dufise ingorane. Mwami, imbere yuko twumva amajambo yawe, ndagusaba ngo mu izina ryawe ryera, uyu mwene Data ari kumviriza rino jambo, ubanze umukize ibibazo byiwe byose, hama uce witaho n'ikibazo cy'umutima. Iri jambo rimubere ngirakamaro, rizotuma ashika mu bwami bwawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bagenzi, uyu ni umwanya udasanzwe nk'uko narimperije kubivuga wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza. Uyu munsi turaba ngo ibihe igihe kidasanzwe ishengero ry'Imana ryaciyemo. Mwibuke yuko mu cigwa twaherutse kuraba, twari twavuze yuko Yesu yagereranije ibihe ishengero ryaciyemo n'ibisagara birindwi byo muri Aziya ntonya, uhereye kuri Efeso. Igisagara cya kabiri gikurikira Efeso ni Simuruna, hamuvuye muri Simuruna uja muri Sarudi, Tiwatira, Philadelphia hamwe na Laodikia. Bagenzi, ni kuvuga ngo igisagara cya mbere ni Efeso, igisagara gikurikira Efeso ni Simuruna. Ariko tubanze turabe ubusobanuro bwa rino jambo Simuruna, kubera yuko twari twarabye Efeso ubu naho tugiye mu kindi gihe ishengero ryagereranijwe na Simuruna. Imbere yuko tumenye impamvu Yesu arigereranya na Simuruna, tubanze twumve ubusobanuro budasanzwe bwa Simuruna. Simuruna bisobanura iki? Simuruna bisobanura ikintu baturiye cyanye bafyonza fyonze bakakigira ubunwenwe hama kikabona kurungika kamoto kacu. Simuruna ntago ari kintu kigumye uko gusa batagifyonza fyonze cyanke ngo bagihure bagisekure cyanke bagiturire, nigishobora gutanga akamoto kacu. Ni kuburubwa buryo nyene na nishengero ry'Imana Yesu yahisemo kugitiranya n'iri zina na kino gisagara cya Simuruna. Ni kubera iki bagenzi? Ariko reka tubanze turabe amajambo Yesu avuga kuri Simuruna. Yesu hariya mu bya Yohani gice cya kabiri duhereye ku murongo w'8 aravuga ngo, kandi wandikire umumarayika w'ishengero gisimuruna ati uwa mbere kandi akaba n'uwiherezo. Bagenzi, uku kwivuga kwa Yesu ariwe byaba bivanye n'icyo rino shengero rikeneye n'icyo agomba kuribwira. Rero aravuga ati njewe uwa mbere nkongera nkaba n'uwiherezo. Yesu arerekana yuko mwari no jambo ariwe byose kandi niwe ashobora byose, niwe mwami w'abami, niwe aganza ibi jambo risha iri jambo rishatse kuvuga iki. Yesu arashaka kubwira abanyesimuruna ishengero ry'ukuri aya majambo Yesu yavuga hariya kiriya gihe. Na n'ubu Yesu ni kwari aracyaya tubwira n'uyu munsi ishengero ry'ukuri rirabwirwa aya majambo ngo njewe uwa mbere n'uwiherezo. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga ngo niwe mwami w'abami, niwe ashobora byose, ibintu byose niwe abikondorora. Rero byaro rishengero ribwirwa ngo ntutinye ibyo ugira ugirigwe, kubera yuko njewe umwami wawe ari njewe nshobora byose. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yesu aravuga ngo wa wundi yari yarapfuye ariko bakaba ari muzima. Bagenzi, aya ni amajambo Yesu yavuga hariya muri Yohana abarira intumwa ziwe, abazibarira amajambo adasanzwe aho yavuga ngo ni njewe isi yatanguye kunyanka, reba ukuntu yanyase bakashinyagurira kugeza naho banyica bakanyica, ariko ngo narazutse. Ni kuvuga ngo iri shengero ryategereza kumenya amagogwa rigira rigirigwe yuko arayahereye kuri Yesu, na Yesu nyene yarapfuye. Ariko nk'uko bibiri bishingira intahe ku munsi ugira gatatu yarazutse, ni nkuru y'ibyizigiro ku ishengero ry'ukuri yuko n'ahabisi bo bagerageza bakabagirira nabi hariho amahirwe yo muri Yesu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iri shengero ryatanguye mu mwaka w'ijana na rimwe riza guhera mu mwaka w'amajana atatu na cumi na gatatu, umwaka w'amajana atatu na cumi na gatatu aho umwami Constantino yari yimye ku ngoma yiwe. Iri shengero rero ryaranzwe n'intumwa zidasanzwe. Aba bagabo n'abagore bari abakristu babizera badasanzwe, bagiriwe amahirwe yo kubana n'abantu babonanye na Yesu. Ishengero rya Efeso ryari ishengero ridasanzwe rigizwe n'abantu badasanzwe, kubera yuko ryari rigizwe n'abantu nka ba Petero na ba Yohana na ba Yakobo bagiriwe amahirwe yo kwicarana na Yesu, maze bakamubaza bakagira ibyo baganiye bakamwibonera. Naba bantu bo mu gihe cyaye Simuruna nabo nyine bari abantu badasanzwe, kubera yuko hari harimo abagabo n'abagore babandi biboneye Yohana bamuterera mu ngunguru y'amavuta, babandi babonye ukuntu umumarayika yaje agakura Petero mu ibohero, bari barahuye na Pawulo wa wundi kera yari Sawuli, kandi bari barakoranye n'ibikorwa bidasanzwe n'abasira hamwe n'abandi, bari abantu badasanzwe mu by'ukuri. Rero bari iki gihe kandi cyo twovuga nuko hari kuntwaro y'abaromani hatwara abakayisari yari Roma yari pagani ni kuvuga ngo aba bantu batwaza intwazo y'umukazo maze bakavuga ngo uyu Yesu yitwa umwami agomba kudukura ku ngoma yacu tuguye kumugwanya maze bagaca bahitamo n'uwo muntu wese ashingira intaye Yesu Kristo bagahitamo kumwica no kumugirira nabi aha twovuga abantu badasanzwe nk'abanero batwaye i Roma mwa kino gihe maze bagafata amastade y'abakiniramwe inkino canke ibindi bagafata ibigo bari byari byarategwe gukoreramwe ibindi maze bakahibihindura ubusho amasoko bakayahindura ubusho maze bagafata abantu bakabazana muri ubwo busho haba bagategura umunsi mukuru runaka bakavuga ati ubu rero tugira twihereze maze bakagenda mu mashamba bagafata intare maze bakazimaza nk'ukwezi amezi abiri cyanke iminsi myinshi zitajya kugira ngo zigwize uburakari bagazimaza igihe kirekire tutodetermina nkuko ibikoko bishobora kuba bibaho maze zasonza bagaca bafata uwo munsi rero mukuru bateguye bakazana abakristu batoye kugira ngo baze kuryosha ibirori icyo gihe maze bakabashyira muri stade hagati bakugurura umuryango urimo zantare zikaza zikabasimbira ko zikabatantamagura maze zikabajya bose maze umwami n'abagendanyi biwe hamwe n'abandi bagabo batwara i Roma hamwe n'abapagani basegigamana b'umwakiriya gihe bakaryoherwa bakavuga ngo uyu muntu aje kudukura ko aba bantu bize Yesu yaje kudukura ku bwami bwacu mbere akadukura ko n'ibigirwamana byacu. Iki gihe abantu benshi sinzi baba baje muri iyo stade kugira ngo bashobore kuryoherwana n'umwami mu birori umwami yaba yateguye canke abandi baganza baba bateguye maze abantu babona tiye bano bantu bemera mu by'ukuri bagapfa bafise igituma bemera bapfa maze abantu bose bakavuga ati nange ndemeye gukurikira abo bantu. Uko rero abantu bamwe baturigwa, uko abantu bicwa, uko abantu bagirirwa nabi, niko n'abandi babandanya bagwira. Yesu aravuga ngo kino gihe bino shengiro niko riracamo birakuye yuko gitwa simurunda gyari giteguye guhura n'amagogwa adasanzwe. Yesu araligira inama aravuga ngo hariya ku murongo w'icenda ntutinye amagogwa ugira ubabazwe. Yesu aravuga ati ntutinye amagogwa ugira ubabazwe kubera yuko nanjewe n'ibisigiri kwanke ni njewe yatanguye kwanka mugenzi. Iri ni jambo ridasanzwe ribwirwa n'ishengero ry'uyu munsi kubera yuko amateka yo mu gihe cya kera arisubiriza na n'uyu munsi abakristo ntibategerezwa gukundwa n'isi n'ibisigukunda uzoyironkamo ibintu byose ukeneye mu buzima izoguha amafaranga izoguha ubutunzi hamwe n'ibindi ariko niya kwanka uzomenye yuko ijuru rigukunda kandi witeguriye kuzoronka ubutunzi n'ubwami kandi n'ubuzima budashira mu gihe tuzoba tumaze gushika mu bwami bw'Imana. Izina ry'Imana rikomeze guhabwa icubahiro. Ijambo ry'Imana bagenzi ribandanya ritubwira yuko ngo wame uyoboka gushika gupfa. Bagenzi ubuzima turimo bwo kugororoka ntago ari ubuzima bwo kwikurayo no kurondera ahantu duhungira kubera yuko ninagenda gusenga ababanyi baduca bankunda kubera dusenga hamwe hama ndonko uburyo mbaho abandi nabo bakavuga ati njewe ninagenda gusenga hariya mwari rya dini baransengera hamwe ingwara zanjye zose zikire baransengera ndonka kazi ndonko umugabo hamwe n'ibindi. Bagenzi abandi nabo bakavuga ngo ninaheba iki ndaza kubura kazi ninahebe ikindi ndaza kuronka nibindi ariko Yesu aravuga ngo wame uyoboka gushika gupfa ukuri dukwiye kugushingira intahe aho tuba turi hose mu byo tuba turimo byose birakwiye yuko twama tuvuga ukuri mu gihe cha Efeso babandanije arabantu badasanzwe batahugumba hari intumwa yo mu gihe cha kera ebagenzi hari numwa yo mu gihe cyakera yabaye ubushingire ntaye mwaki no gihe cyasimuruna kugezaho aba umuntu umwizigirwa agirirwa amahigwe amenyana n'intare maze amaze kumenyana n'intare yo mwaki no gihe igihe ntare bari bayifashe bayijana muri stade kugira ngo ize kujya abantu nkuko bari basanzwe babikora iyi ntumwa y'Imana bamaze kwishikana muri stade bayirekurira ko ya ntare maze ya ntare iraza ha kumugica musimbira akitangura kumusomagura abantu bose bari ngaho muri yo stade barumiga baravuga ngo Imana ihabwe icubahiro abantu babandanya bagwira abantu babandanya bakira Yesu umwami n'umugiza wawe mugenzi abantu biteguye kwihana kubugushinga ntahe kwawe biteguriye kwihana kuburyo kukuntu we uhagararira mukuri wamenye bagenzi ishengero ry'ukuri dufise byizigiro yuko vuba bidatinze umwami wacu Yesu Kristo agiye kuza vuba nibyo agiye kuza kubera yuko bibiri tubwira ati unesha nzomuha igitsibo cy'ubugingo bagenzi Yesu Kristo amaze guca mu marushwa yano ku isi akanesha yaciye ahabwa izina ridasanzwe hariya muri Filipi igice cya kabiri umurongo wa 11 havuga ngo nico gituma abantu bose bo ku isi n'ibintu byose byo ku isi bikwiye gufukama mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo bimusenge byature yuko ari Uhoraho kandi bizohesha data Uhoraho Imana ya twese icubahiro mugenzi nawe Yesu avuga ngo nitwagirwa amahigwe tukanesha tuzohabwa amahigwe yo kwandikwa igitsibo cy'ubugingo kandi ntacyo urupfu rwa kabiri ruzomugira mugenzi ntidutinye uru rupfu rwa mbere bagenzi ishengero ry'ukuri rifise ukwizera gukomeye ko muri Yesu Kristo riremera ibyize byose byo muri Yesu Kristo haba gukunda Yesu no gukunda Imana mu kwitendera ibyagezwe n'Imana kandi tukagira ibyizigiro bidasanzwe yuko naho uyu munsi topfa hariho umuzuko hariho guhabwa ubuzima ubundi bushasha kandi hariho urupfu rwa mbere hariho n'urupfu rwa kabiri mugenzi iki gihe cyo mu gihe cyasimuruna bari bafise iyindi ngorane tugaruke ko haruhandi yo guhigwa n'abapagani b'i Roma kugira ngo babinzizemo gukurikira izindi mana bari bafise kandi n'abandi bantu bigira abayuda atari bo bari bafise abantu bigira abayuda atari bo bari abantu bigira abayuda atari bo na n'uyu munsi barahari aba bantu bemeza yuko bubaha Imana mugabo akahakana ukwizera n'inyigisho kuzima Yesu avuga ngo basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari zagezwe n'abantu gusa ibi nibyo tugiye kuzoraba mu cigwa kizokurikira ukuntu inyigisho zahinduwe bagenzi ariko uyu munsi mugenzi dutegerezwa kuba nk'uko Yesu agomba tugahagarara dushikamye mu kuri tutarinze kuraba profiti za buno bugingo ikigwa cy'uyu munsi niho kitwerekeza mu gihe turaba amaso yacu tuyerekeza mu gihe cy'ishengero rya simuruna nimuze bagenzi tuje kukuri tukumire ko nk'uko abo mu gihe cya simuruna bumiye kukuri Yesu arerekana yuko rino shengero rikwiye kutubera karorero mu guhagarara dushikamye mu kuri tudahugumba tutarabye naka canke turabe naka tutarabye inyungu izi canke ziriya ariko tukavuga ati niba ukari ukuri nkwiye kukugendera menya inzira y'ukuri kandi nuwamara kumenya inzira y'ukuri uce ugenda uhagarare uyicemwo. Yesu yiteguriye kuza kugira ngo aguhe igitsibo cy'ubugingo kandi unesha ntacyo urupfu rwa kabiri ruzomugira. Mugenzi, Yesu Kristo agiye kuza vuba bidatinze. Hariya muri Yohana ibyahishe Yohana igice cya mbere umurongo w'indwi bihabwa ngo ehe arazanana n'ibicu kandi ijisho ryose rizomwibonera, n'abamucumise nabonyine bazomubona. Kandi Yesu igihe azobaje, Pawulo arabisobanura neza aho avuga ngo amajwi yose azokumva ijwi ryiwe, maze abapfuye bizeye icyo gihe bazoca bazuka batacongera gupfa, maze natwe abazaba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa n'ibicu dufatanye n'abazaba bazutse icyo gihe dusanganire umwami wacu Yesu Kristo mu kirere, maze atwijanire mu bwami bw'Imana buherutse. Ariko kandi Yesu ategereza gutunganya isi ukundi kuntu gushasha. Ego, ategereza gutunganya isi ukundi kuntu gushasha. Yesaya arabyandika avuga ngo hariya mu bya Yohana 20 avuga ngo kandi mbona ijuru rishya n'isi shasha, kuko ibya mbere bizoba byagiye ntibyari bigihari. Yesu arifuza gutunganya ibindi bintu kundi gushasha, ariko kandi uyo munsi yifuza gutunganya ubuzima bwawe n'ubuzima bwanje. Yesu arifuza yuko twumwugururira kubera ahagaze ku rugi akaza iwacu mu mutima wacu akinjira. Nimuze bagenzi, abantu bo mu gihe cya Simuru n'abatubere akarorero kadasanzwe, maze tuvuga ati bano bantu natwe turemeye kuba nk'abo, duhitemwo guhagarara mu kuri. Niba ukuri maze kukumenya, maze mpitemwo guhagarara mu kuri ntahugombye, natinye ibigeragezo bya Satani, natinye amaprofi. Mu gihe cyose uzoba uraba ukuri ukurikije inyungu zawe z'ubuzima, mu gihe uzoba uraba ukuri ukurikije ibigukikije ukavuga ati kugira ndo nk'ababanyi beza, kugira mboneke neza, kugira mpeshe ibyaha byanjye hamwe n'ibindi, aho uzoba uri kuratakara mugenzi. Wewe uzoba uhisemo kubika icyaha muri wewe, kandi Yesu avuga ngo ngiye kuza vuba, kandi kizoba kimuzanye azoba ari kurimbura icyaha, kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu. Umunyabyaha yanse kubireka, niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe. Ariko mugenzi, ndakubwira yuko abagorotse bazohabwa igihugu, igihugu gihora ari icyabo ibihe bidashira, niho mu gihugu cy'ibyiza, aho abakiriwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo nk'akiri ijambo ry'Imana. Mugenzi, ngwino kuri Yesu wifatanye n'iri shengero ry'ukuri ryakomotse mu gihe cya kera, rifise intumbero yo kwemanga ukuri uko kuri kose, kandi bakavuga ati turemera no gupfa nk'uko Yesu Kristo yemeye kudupfira. Mugenzi, ushobora kuza gufatanya natwe maze tukabandanya mwari n'urugendo turimwo, n'iyi ntambara turimwo tugwana n'ibitero by'umugwanizi, ariko kandi dufise intumbero yo kugenda inzira nziza nka mu Kristo kugeza dushitse mu mugwa wera Yerusalemu sha, niho mu gihugu cy'ibyiza. Ushobora kuturondera ku nimero akamenyetso ko guteranya 257 268 69. Akamenyetso ko guteranya 257 261 269. Yesu aguha umugisha igihe wumviriza ijambo nk'iri ridasanzwe riduhamagarira kwihana no gukurikira Yesu. Birakwiye mu gihe uwa wajyakiye no guhitamo kwakira Yesu nk'umwami n'umugiza wawe, kubera yuko yiteguriye gukiza ubuzima bwawe, ariko kandi Yesu akifuza yuko bukwiye n'ubuzima bw'abagenzi bawe bakwiye gukira. Birakwiye rero yuko ukora bino bintu bikurikira, ugakora abone subscribe kugira ngo abandi ba ikindi cyigwa n'icyaza uzoce uraba igikurikira hama kandi ukore partage kugira ngo ukwiragize buno butuba budasanzwe ku bagenzi bawe hamwe no kundi zindi cyuti zose kugira ngo zishobore guhabwa kwa rino jambo ridasanzwe ikindi gikurikira ushobora gukora jeme like mu ntumbero yo kutweme yo kutwereka yuko afashijwe n'icigisho hama kandi ufise nk'umutwaro canke inyunganizi wo duha mu ntumbero yuko ijambo ry'Imana ritera imbere canke ufise ikibazo ushobora kudushikiriza runaka aho hose ushobora kwandika muri komante maze ugashyiraho contact zawe tuwoca tukurondera kugira ngo dushobore kuguha inyishu ihwanye nuko ijambo ry'Imana rivuga kuri ibyo byose no kuri ibyo byiyumviro byose ushobora kuba washikirije. Yesu aguhe umugisha akugirire neza kandi aguhe kumwizera no kwama umuyoboke ibihe byose mwakire ijambo ry'Imana.